qaybtii libaax layla qaadanaysa adigana qasqaasiyo qaxriga abuurto qol baad i gelisay qalbigaagu waan baran baan quruxdaadi raaco naftaa ugu ka qasbayso uma qalanta casha.
Thank you. الراعون.